uku barwa san ballon kafa ta jihar Sokoto kuma member ne a committee da ke shirye wannan gasa ta NPFL Professor AA Isa daga garin Kano muna maka barabar zuwa shi shugaban hukumar wasan ballon kafa ta jihar Enugu
Minister Kano